Shalom wa kwenye kine gitondo, mkumuzi kigandero kanguka, mshikizo na jewe, Chris Ndikumana, uno musi, turiku musi, wagatanu, harijambo, nashaka kugandira namwe kuvyerekeye ugaruka kwa Yesu. Amajambo nkunda kubabwira kenshi, ariko namaze kumva abantu benshi bavuga ati Yesu mwayivuze kenshi ngo azoza. Araciye imyaka ijana bavuga ngo azoza. Ba Petero bavuga ngo agiraze. Abakurikiye ba Petero bavuga ngo agiraze. Haciye imyaka igihumbi, imyaka ibihumbi bibiri. Bisubiramo vyawe niye ngo ari hafi. Bamwe bakavuga ngo ni indirimbo, ni bikino, ngo ari kurugi, ariko ngenda babwire yuko ijambo y'Imana n'ukuri. Nimba Yesu avuze ngo ndagarutse agiraze. Ijo rero tubivuga ko yatuvyizera. Mugana ashaka gutanga umuco uno munsi igituma bisa n'ivyatevye canke vyatinze igihe kinini. Kuko igihe Yesu yavuga ngo agiye kugaruka vuba, ni igihe yaraheje kuzuka, yamaze kuzuka, hanyuma duze azamutse mu ijuru bariko aramuraba. Umarayika arababwira ati kuye mu mubonye niko azogaruka. Ariko yababwiye ngo nzogaruka vuba. Yesu avuze ngo nzogaruka vuba. Kuvuga ngo nzogaruka vuba rero, je reviens bientôt. Igihe jambo vuba, bubo ni bavyumva. Je gutuma ba Petero bagoma bazigwa giraze. Na Paulo akora avuga mu Tesalonika, akora avuga ivyeke yugaruka kwa Yesu. Wewe yavuga ngo twebwe abazoba bakiri bazima. Bisigura ko Paulo yari yiteze ko azo ari muzima igihe Yesu azogaruka. Nuko yuko yarazi ko ari kiya gihe, ariko araciye imyaka hafi 2000. Paulo abivuze. Rero je gutuma uno munsi nshaka kwanza kwasigurira igituma bitevye gutyo kugira mu bitahura. Muri Petero wa kabiri cha gatatu, umurongo munani. 2 Pierre 3 verset 8 avuga ngo ari kintu ushaka mutayobegwa nuko imbere y'umwami nuvuga imbere y'Imana umunsi umwe umeze nk'imyaka igihumbi kandi imyaka igihumbi imeze nk'umunsi umwe sizi ko babitahuye neza umunsi umwe kwebwe ibyo twari dufata ko ari umwaka igihumbi muri kalendere y'Imana kuna Imana iyo biharura canke bibara ibona ko ari umunsi umwe rero no munsi w'ibihumbi bingahe turi mu 2022 2022 muri kalendere y'Imana kuva Yesu aje hano ku isi hakimisi tugiye munsi wa gatatu sizi ko muvyumva haciye iminsi ibiri nuvuga haciye imyaka 2000 birenga ko imyaka 2022 nuvuga yuko igihe kwacha kuri 2000 imyaka 2000 muri kalendere y'Imana niho ko hari haciye iminsi ibiri kuko yamuvyumve neza uko wewe ushobora kwihanganira ikintu iminsi ibiri ya minsi ibiri yabaye migufi kuri wewe niko Imana ibona imyaka 2000 twebwe tubona ko ari vyinshi cyane birebire gose ariko imbere y'Imana ni iminsi ibiri uwe turinjiye mu munsi wa gatatu turinjiye muri mireneri ya gatatu amaze kurenga 2000 nuvuga turi munsi wa gatatu mwibuke ko Yesu yazutse umunsi wa gatatu rero ubunye twinjiye mu munsi wa gatatu nisigura yuko Yesu ari hafi nimba Imana yibaje ko Yesu azomara iminsi 3 na karere ariko nibaza ndikuvuga yuko twinjiye mu munsi wa gatatu nta wuzu umunsi isaha niko yavuze ariko nashaka mwumve yuko 19 verse 9 havuga ngo igituma atevye gushitsa isezerano nkuko bamwe bavyibaza nuko yihanganiye mwebwe adashaka yuko agira n'umwafaru ashaka yuko bose bihana igituma Yesu taraza ashaka yuko abantu benshi bako rumviriza kino kiganiro bashobora kwihana wewe utarakizwa Yesu arindiriye ko wihana ariko umunsi umwe azogira igihe bihagarare aze gutora ishengero rero nimba ataza gutora ishengero urafise akajyogo kwakira Yesu wewe uri mu byaha abari muri homosexuality abagabo babana nabandi abakobwa batsambana nabandi bakobwa bakabana nk'abagabo n'abagore abari mu busambanye ababana nk'abagabo n'abagore batasezeranye abari mu kaburego mu rumogi abari mu bubeshi ikintu cyose urimo mu maraha y'isi harageze ko wakira Yesu kuko ari kurugi twarinjiye umunsi wa gatatu ntawuzi isaha zozira ko ntawuzi umunsi n'isaha ariko aregereje ibimenyetso byose bibiri ivuga bizotwereka ko Yesu ari hafi byaramaze gushika nimba ushaka ugufasha kwakira Yesu uhamagare kuri 0 26 11 11 23 plus 257 76 11 11 73 abari muri Amerika cyangwa muri Canada mushobora guhamagara ku 0 63 463 82 tugeze mu mwanya w'inyigisho turakomeza igitabo cya Samuel twagitanga itariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu 13 juin tucaye Samuel wa mbere bashasha no basaba ko mugena mu archive uko vizio tubanze kuvuga gushika no munsi bya biborohere nkuko nayo yabwiye kino gitabo ni kitabo kinini kigizwe n'ibice bibiri ya Samuel wa mbere na Samuel wa kabiri ivyo byose rero tuzogena turabivuga ko ariko hari bice bimwe nzotebako n'ibindi nzocako ndengana ari byo ntebako kuko habarimwo ubutunzi bwinshi harimo inyigisho nyinshi kuko intumbero nuko uko mwebwe mwisomera mwebwe nyene ari bice bikurikira byoroshe gusoma nzobabwira mu bisome nzogira ndivuga ko ndengana ariko ari umwe bimwe nzofata umwanya tukiga kuko igikuru nuko dutahura ico mwe mu Imana ashaka gutahura mu kino gitabo cyose gitabo cha Samuel kirigisha gose nkuko nabibabwiye mu bice byose ndakunigisha cha 17 kuko igice cha 17 kijanye n'ibintu duhura imisi yose duhura n'ibibazo abantu benshi ko banyumviriza murahura n'ibibazo twese turahura n'ibibazo hari ibibazo rero byoroshe hari ibibazo byoroshe kukemura bivanye n'ingene Imana yaguhezagiye hari ibibazo by'uburyo ka ufite uburyo urabikemura hari ibibazo bisaba ubwenge ufite ubwenge urabikemura hari ibibazo bisaba amahora se canke abagenzi inshuti ubafise urabikemura hari ibibazo bisaba ubumenyi urakemurisha kibazo kijanye n'ubumenyi ariko hari ibibazo biturengera birengera ivyo ufise birengera ubushobozi ufise birengera amashuri ufise birengera ubumenyi ufise birengera abagenzi canke inshuti ufise ugasanga birakurengeye ivyo rero bikurengeye nivyo nita Goliath cyo tuma yero nafasha umwanya kwiye gose mu kino kishesha 17 ko Goliath wawe utegerezwa kumunesha urafise ubushobozi bwo kumunesha mu izina rya Yesu mwibuke Dawidi yabwiye Goliath Dawidi yabwiye Goliath ikintu gikomeye yamubwiye ati wewe uje kungwanya uyitwaje inkota ariko jewe nje kugugwanya mu izina ry'Uhoraho Imana ya Israeli ni ikintu gikomeye cyane Dawidi yamubwiye yamweretse yuko wewe wisunga ibigwanisho ufise inkota ufise ariko jewe na inkota mfise na chuma mfise ariko cyo mfise gusa ndafise Uhoraho Imana yanje nawe uri kuranyumviriza ufise ninde ufise Yesu Yesu niwe ufise niwe nsinzi yawe nashaka rero uyige kugendera mu ijambo ureye kugendera kubigaragara kuko nubagendera mu bigaragara ari ahantu utazorengana rero tusuye ku 50 baratwereka yuko yanesheje atankota afise mu kiganza ariko nashandabwire ko mu buryo bw'impwemo Dawidi yarafise yindi nkota atari irya ifatika n'intoke yasi inkota y'impwemo inkota y'impwemo nuvuga inkota y'ijambo ije nafashe umwanya ndabasigura ko bikenewe ko mwiga ijambo 51 vese 51 urabona ko Goliath amaze gupfa Dawidi yace yiruka agenda kuri wa mufilistiya afata inkota yiwe acamuca umutwe hari ibibazo bikwiye gucibwa umutwe kugira ngo umve ko byarangiye kwike muciye umutwe yamuciye umutwe kugira abafilistiya canke abanyisraeli bari bakekeranya babone ko vyukuri yapfuye bashaka kubona ati yaravye araza kuvyuka ariko amaze kumuca umutwe abafilistiya babibonye 51 babonye ko Goliath apfuye bace biruka boss nagenda yuko ibibazo byose ufise nta muntu agira ikibazo kimwe ugira ibibazo byinshi ariko ibibazo byose ufise mu buzima bwawe bihagaze ku kibazo kimwe usosanga ari ikibazo kimwe niba amara gukemura ibibazo bindi biriruka birahunga bace bahunga ikintu gitangaje 52 verse 52 abanyisraeli nabo nyene babonye abanyifilisiti yabahunze nabo nyene bace babakurikira bakominduru nakaruru kenshi bakurikira abanyifilisiti ariko urumva icyo bari bategereje bari barindiriye gusa yuko Dawidi anesha nagenda kure ko wowe ni wanesha Goliath wawe harabantu bakwegereye bashaka ko harabantu bakwegereye ashaka ko umujyango wawe ashaka ko abantu mukorana sinzi ariko harabantu bazoronka inyungu mu nsinzi yawe igihe cyose unesheje Goliath wawe sinsinzi yawe wenyene harabantu bandi bazokunguka cyangwa benefisia kuri iyo nsinzi uronse ivyo muzobirabe igihe Imana yaguhaye insinzi si wowe uzoronka inyungu wenyene ni watsinda Goliath wawe harabantu bazoshima Imana harabantu bazoronka umugisha kwera wewe wanesheje ntuzose kwiza ikibazo cyawe Goliath wawe nuwamunesha ni wowe wenyene uzoronka inyungu oya hari inyungu no kubandi hari n'inyungu nabo kubakwegereye kubw'icubahiro c'Imana nivyo rero nashaka kuva mu cece ca 17 mu ndwiza nage ndabasabe muzowe mwasomye ibice ndabahe devoir ndabahe icyo muzokora muri weekend musome ibice 8 bikurikira muzose mu cece ca 18 cece ca 19 ca 20 ca 21 22 23 24 25 ibice 8 bikurikira ndabasabe muzowe mwabisomye kuko ari ibintu zocako mvuga ariko ni ibintu byoroshye cyane ibintu byoroshye cyane kumva ariko ndasaba muzowe mwabisomye kugira nzo bice ko ndengana kuko hari ibindi bice biri imbere tuzofata ko umwanya nk'uko twafashe umwanya kuri igice cya 17 ariko ibyo bice 8 gushika kuri 25 mu ndwiza ndabasaba muzowe mwabisomye byose kugira bishobe kutworohera nzobaha umuco uko ndo ndongowe ariko muzowe mwabisomye ndiyo abahezagire mwibuke ko ejo umunsi wo gusengera abagwaye tuzokomeza kuwa mbere ndiyo bishatse